Usaka pagtuo, usaka tingog, usa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network.